Kia ora, my name is Peter and this is a beautiful Rhea Hall.
Kia ora, and today we're going to be jamming Te Arawa Mihi Maira, a popular one in your fella's garages made popular by Te Wakahuia.
Ho, Te Arawa Mihi Maira.
Ho, Mihi Maira.
Ho, Te Arawa Kwatai Maine.
Ho, Kwatai Maira.
Ki tēnei hui. Whakarongo mai rā e te rangatahi. Whakarongo mai rā e te rangatahi. Whakarongo mai rā e te rangatahi. Whakarongo mai rā e te rangatahi.
I te whitu te kau marua, i tīmata ngā mahi nei.
I kōrero tia, i wānanga tia. Mehe mea, ka puta he whaira.
Te nui ngā kuangaro atu.
Nā rātou hoki i whakai.
Koe mai rā
te huarahi e. Kua tai mai mātou ki roto te arawa. Mai ngā rohe o Aotearoa. Ha ha ha.